constante. Rise again, eh, eh, eh. Rise again. Tanga moyo unorwadza kana ndakuona kaini ndakachona moyo aufare usipo sarudzai musikana akanakisa murora wamanyi kutaguna zvakundityora wokabudai ande kwedu kumba unovaona ama mudikani usacheuke kwa wabanda titarira mberuko kure zvako asi kune zviriko zvandakugadzirira
Thank you.